not knowing what awaits me there. Controlled by emotions. Isn't it worth to die for this? Relieve my pain.
minute and what is the day? Time flies. Future is always a moment away. Time flies.
We'll be right back. Da 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 da